pinne for Hemsedal, pinne for Trysil, pinne for Hafjell, en pinne for landet. Vi tar en pinne for Hemsedal, pinne for Trysil, pinne for Hafjell, en pinne for landet. Vi tar en pinne for Hemsedal, pinne for Trysil, pinne for Hafjell.